safari ya bondo ndani
Utawala Studio.
A lady a bit of got more pins up while Lady Abiro got more pins up for Bondondira. Jogine Kena Manuo Imanongo Bondondira. Jogito Tera Manuo Imanongo Pendira. Baba bless, Baba bless, Baba Shalin, where is Baba Shalin, Baba Brighton, the Baba Brighton, Baba Warren. One cadot. Oh, what did you gain? Amanyo, what did you gain? Oh, what did you gain? Amanyo, what did you gain? Oh, what did you dos? Oh, what did you dos? Oh, what did your legs? Oh, what did your legs? Oh, what did you sit in? Oh, what did you sit in? Oh, what did you rico? I'm a new, what did you rico? Would my call waga? Would my call waga? Mama Perez Nyambira. Mama Perez Nyambira. Telo donje ot. Wewe. Telo donje ot. Mama Mbira. Telo donje ot. Awacho minandira telo donje ot Jodi basungo Jodi dasungo Sinte nyako yugita luongo Sinte nyako yugita luongo Brenda nyakindu taluongo Brenda nyakindu taluongo Telo donje ot
Pokea salamu baba
Odero Bumbo Wajonya
Mheshimiwa Siaya County
Janet Odero Odis Daktari Wasungo
Manu Wudu Uhuru Kantibono Kanyo
Peter Kibe Wasungo
Director Six Ideas Branding Pokea salamu
Frank Kimutai Tasungo
Director Wagahson Branding Limited
Kevin Wagahson
Manu Kevin Waga
Kevin Wagahson
MCA North South Award
Kevin Wagahson Wasungo Welo Kosani Wasungo
Watero, Wagahson, Netelo Makare, ne Uganda, Pur kod keyo Makare, Tudorowere kod tije, kendo, kendo gidhier e kind Uganda wa.
Wabuke, we, we, ah, Aimirwa, Ochune sungi kodi kiti, Ochune sungi kodi kiti, Ochune lori kodi timbani, Ochune yo sako bondo Ni Wagahson emwadwaro Ni Wagahson emwadwaro Ni tijira okodo ala Ni tijira bere kodo ala Odongruo kodo ala Odongruo kodo ala Ochini moro gandalu Ochuna moro gandalu Lady ochuna moro gandalu Ochuna lori kodi kiti Ochuna lungi koda kiti Awali yao konyo jowa Awali yao konyo jowa Itindirito konyo Itindirito koda kie Itindirito koda kie Romo Kodi Wewe Yusaka bunda winyo pako Yusaka bunda winyo pako Giwacho telo Romo Adwaro Giwacho telo Emo Adwaro Ni Wagahson Emo Adwaro Ni Wagahson Emo Adwaro Oromo telo mungu Oromo telo imangongo Wabiro Jajiga winjo kwaya Jajiga winjo kwaya Ni Wagahson emwadwaro Ni Wagahson emwadwaro Ni Wagahson emwadwaro Ni Wagahson emwadwaro Jobe winjo kwaya Jobe winjo kwaya Ni Wagahson emwadwaro Ni Wagahson emwadwaro Ni Wagahson emwadwaro
Wagahson emwadwaro Yusaka bondo